Ah, namukena kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Carola Jambatani, lwa nga ta khalingwa na Manyangatsi the commissar na Mr. Post. Yeah, so previous mga mshone na ifike endla a video lo ifu kumiso kwa Jambatani ta kwa December Revolution, and then of course I kei refer sa hi video yungwana hi endu ni Manyangatsi ya interview. Maro nukumi various comments nino ka Facebook ni mention ni wan tleni text wa bago hey, Master T, that interview aya harukon. Okay. So of course as you can see ngeneni ka channel ya Manyangatsi here. So as you can see, but aya harukon, that interview is gone. As you can see, lish aya harukon, I figure va irla henhla lo. So what happened? Ya ku kumbe na ni nga ta judge that interview ku aya upload wini vele vele mani kumbe na mhaka leyiwa. However, ku ve na a huge issue for those who did not watch that interview. So Jambatani I da kwini. Yeah, like no show ku daka. That interview loko endliwa Jambatani a yi da kwini. So mara teka khoma vuloko a mu kuma ku yo halatela kunene. Mayikumela mhaka leyiwa. So handle ka swo dako ngopfu, the major issue yi nga fika yi va kona laha i ku a yi kha yi hlasela Mr. Post, laha yi nga ze yi n'wi hlasela ze swi va personal ku yindla mpimo. Hikuva of course a ku vi ku vulavula hi timhaka ta beef laha yi ri kona between Mr. Post and then na Jambatani. Mawona ni mhaka leyi, and obviously mhaka leyi a yi raisiwe hi Manyangatsi. So swi fike swi ndla an issue there, laha yi nga fiketiwa Jambatani se a sukuna ku rhoketela Mr. Post hi vununa bya yena. Mayikumela mhaka leyiwa. Nakona ku tlhukume xilo swo tala ku heyi ake yindlu akela swipuku e swaku se swi leha manjheni. So mina I'm shocked ku swi te njhani Manyangatsi a hi posta that interview, to be honest. Ku hi mina faka nga yi postanga, na loko ri wa yi posta faka a cut those sections out. Mavona hi mhaka leyi kuhi ku twisa kambe loko ri a lo cut that section yena ya vununa bya Mr. Post lo swi katsa swa swipuku laha yi nge yi ve kahle the interview, yi nge ya ha ri kona sweswiwa. So heyi a nga ndla era na yena laha besides ku Jambatani a da kwini. Mayikumela mhaka leyiwa. So the main reason yo va that interview yi deletiwini sweswiwa i that point, hi swona leswi Manyangatsi a chavela ngopfu swona sweswo, because Jambatani yi fikelela hi vununa bya Mr. Post yi tlhela yi referense na swin'wana swa swipuku swi tivela ku na yena a ri hedze vanhu swi tivi. Hi yona the major issue yi nga fika yi va kona laha ku hi that interview. Loko hi langutisa interview ntsena hi nga languti ti-external sources or factors such as Mr. Post na Jambatani ku va nga va vavule swin'wana maybe after loko va yi vonini interview liya. Na loko hi languta interview directly, that was the major issue. That's why the interview yi fambini. Mayikumela mhaka leyiwa. So for details about December Revolution ya Jambatani video endlini ka part 1 ni ta vekela link on top comment. Hileswo
ya jambi rice. Rice straight. Ni vula nga ri xikwembu njhe a xo thola vanhu va nyuwani njhe tilweni njhe a va la xi nga va thola sweswiwana hayi nga ri hayi nono a va swi koza va swi papasa kahle ku seta dyambu heyi laha nga xikwembu se xi thole vanhu va nyuwani lava va kha tirha khala hi vona risa ngo dyambu leri.